y'all class, flyest nigga in the class, class. Go y'all class, flyest nigga in the class, class. Go y'all class, flyest nigga in the class, class. Go y'all class, flyest nigga in the class. Go y'all class, go y'all y'all class, flyest nigga in the class. Go y'all back, see that tag, I could pay your rent, I'll pay your rent, oh yeah. Go y'all class, flyest nigga in the class. Go y'all back, see that tag, I could pay your rent, I'll pay your rent, oh yeah. Go y'all class, flyest nigga, yeah. Go y'all class back, see that tag, class, pay your back, pay your rent, oh yeah.
Da 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 da